Muntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku vyerekeye akanovera k'indere itangwa mu Burundi, abigisha barukiye mu ishyirahamwe ry'abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi baratunganije ikiganiro cabahuje n'abandi begwa n'ivyindero, haba muri leta no mu mashirahamwe hamwe n'amasendika yigenga, kugira ngo birimbure bongere batange intererano yabo nk'incabwenge z'u Burundi, nk'uko abimenyesha Professeur André Nduwimana arongoye ishyirahamwe ry'abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi.
Kaminuza y'u Burundi mu mahangiro yayo ane, hariho kugira ubushakashatsi, hariho kwigisha, hariho gutorera ibibazo u Burundi bushobora kujamo. Twebwe rero iyo hangiro, iri hangiro turiko turakorera ku ihangiro rigira gatatu, ico intererano ya y'incabwenge mu kugira ngo dutore inyishu ku bibazo byega Abarundi, kuko twe turemera neza yuko nta muntu azotora ibibazo inyishu z'ibibazo by'Abarundi busumba twebwe. Abo bantu birigwa barakirana baza ngaha bose ngo naba expert twariganye, hariho nabo twigishije. Nk'uko musanzwe mubizi, hariho ingorane zo kubura akazi. Mugabo cyane cyane twe tuvuga tuti ibituraba nk'abashinzwe indero ni uko twotanga ubwo bushobozi bukwiye. Nicyo gituma twebwe ubu tuvuga tuti intererano yacu ibwirizwa kuboneka. Intererano yacu ibwirizwa kuboneka mu iterambere. Intererano yacu ibwirizwa kuboneka mu bintu byose u Burundi bushobora gucamo mu gihe cyose hakenewe ubwenge n'ubumenyi bushobora gufasha u Burundi gutora inyishu ibibazo byabo canke no mu iterambere.
Kugira ngo rero umuntu amenye akanovera k'indero uko kifashe, araba ubwa mbere ihangira igihugu cihaye mu vyerekeye indero, hanyuma abigisha n'abaregwa bakaraba ingene boshika kuri iryo hangiro mu gutanga ubumenyi bukwiye n'ibindi. Kuko nk'uko abandanya bimenyesha Professeur André Nduwimana, akanovera k'indero ngo ntigafatiye kubigisha gusa, kandi ngo sikajya kavugwa mu ibarabara.
Akanovera k'indero karafatira kandi no ku bikoresho umwana aronka, karafatira kandi n'ukungene u Burundi ariho buri. Nk'ubu ndaguha nk'akarorero, wari kuravuga ibintu bita foromantahe, mbega tahagiye. Kera uhejeje wararonka akazi, ubu kubera hari ingorane yo kuronka akazi abantu usanga atagishika c'amashure bafise. Jewe ndi umwarimu wa kaminuza, hariho n'umuntu aronka akazi gatoyi amashure agaca yaheba akavuga ati n'ubundi naho nzoheza sinzi yuko nzokora. Akanovera rero kuribaza kavugwa mu ibarabara siko dushira imbere. Akanovera sikajya kavurirwa mu bubari, akanovera gahagaze ku mahangiro. Mbega umwana turiko turigisha abwirizwa kumenya iki? Kugira bishikire twokora iki? Icyo nicyo gikomeye. Nicyo gikomeye. Kandi ibiganiro twagize ni ukugira ngo twumvikane ukungene ibintu bikwirizwa kugenda. Nk'uko nakubwiye yuko amashure atangana, hariho amashure afise ibyo bikoresho, kandi ayo mashure nta kibuza ko abana bigayo bagira ubumenyi n'ubushobozi bukomeye cyane. Mwarakurikiye, barava ngaha bakaja mu makaminuza yo hanze, nimwe aba muriko murakurikira ivyerekeye amakuru muramaze kumva abarundi bavuye ngaha batoye ibintu muri États-Unis. Murazi umunyeshuri yagiye muri Afrique de l'Ouest avuye kuri IPE yatoye umuti wa malaria, aba bose bize ngaha. Hariho n'ubundi ushobora kumbwira ati yarabuze akazi, ntibisanzwe. Mugabo umuntu ahejeje ngaha akaja kwiga muri Amerika akamenya, akaja hehe akamenya, burya baciye ubwenge. Na kera ikiri kuravuga ngo kera mu indero ya kera hari abanyeshuri twiganye batateye imbere, arababaje twese ntitwamenye. Mugabo ubu muri politiki y'igihugu dushaka yuko benshi bumenya kandi bagasohoka bafise ubumenyi bukwiye. Nagomba kubabwira nkatwe twize kera mwarashobora kwiga muri 60 konkuru igatora abantu babiri gusa abandi bose bagataha. Ubwira babiri nibo bari bafise ubwenge gusa nuko hari ibibanza bike.
Mwamenya ko ibiganiro nk'ivyo vyama bitunganywa n'abo bigisha bo muri kaminuza y'Uburundi kugira ngo bahanahane ivyiyumviro bongere batanga intererano yabo no mu bindi bisata, aha twovuga nk'igisata c'ubutunzi, igisata c'ubumenyi, igisata c'ubuhinga, ibidukikije n'ibindi.